Dima wachula Ushetete kalimbo Kusendwane fiachalo Ushetete kalimbo Mona le kunte chibi Ale kunkun charyonse Fuahale papata Ushetete kalimbo Kwabulo
kwekende Ababuji Kwa shukuru Kwa nsekundu Kutikila Kwa mwabaso wa temu kwa kasama Radio Kwelepo sametamba Mwenchende shonse sho Wapula Kwa kumchinga Northern Province, abale kutikila kuma WhatsApp, elio na kama YouTube, kutule mtotila, abonti kwa kwaresa, abale nda kamusebo, nishita na nishita, ma truck drivers, ma bus drivers, kutule mtotila, bonse, mwewa posiri ambano kwishwi, ili ya kwaresa, ma taxi drivers, abale erisha, imbilansu, mwenye watu kashaba kule kanabambi, abale nda. Bakwa takwe shuko, ili ya kumfuako, kumbilansu. Tule totela, mwema letu lefrimba fieno, mtau ni umo, apopantu, mwle kutikila mtau ni senta. Tua totela, na tuishiwe chilimba na chilila apoturo mkwa. Tuga tuchilimba, chila jila, mtau ni senta po, kwa mtotela, mobile city. Tule mtotela, abagoni kwa kwa lesa, pamiko tuwa po, na besura na bo volume. Tule mpo kwebati, filimba filerira, ene omlocation, na mwale insula kule kabantu, wale mfwa. Ishi wili ya kwa lesa. Lesa mpale, konseche kuntu, mle kutikila, mama wenda batata, indume edio nengkashi. Pasande, tuwale shikombo mfwa kwa lesa, ba eo dasamu ya uchintala, Ebo tuwale sango na bo, mwele wengi, mwele wa tende kifye. Kale, umfa kuli program Yesu ya kumulabasa, kuno radio kasama. Entungu shishi tuwa tende kena show radio program. Tuwale sango na bo, nishita na nishita kuno kumulabasa. Elio, bali tusho mlungu wa fumako, tuwale shika pasande. Elio, pamande, tuwale kunga nda ya mulabasa wa mano radio. Eko, tuwale shimikira, ushimikira wa... Fairware, wino wino, kushindikisho mbo mfuwa kwa alesa pa media, pa mulabasa pantu, alesa nguwa, kanshi. Ile ilo, turefuwa, tukonka njeno mba, pa masiriz Yesu, ya ntu, tuwaenda na yo, ele utuchitu lea, the imperfect Jesus, Yesu, ichirema. Tu Peter chapter 1, eri verse 12, eichon, shavyo wa mulekaresha mkumibu kishakuruwa ifintu, Nelio muafishwa no kuikashwa mchine icha abapo. Present truth. Ichishinka icha panshita. Echo abantu bale kabila muli inwe nkropa kutibenga posuka. Elio tabeke letondolo. Bale lida munchendesha lekana lekana. Chapter 21 verse 11 and 12 Isaiah the maiden of doom. He calleth to me out of sea. Watchman, what of the night? Watchman, what of the night? The watchman said, The morning cometh, and also the night. If he will inquire, inquire ye. Return, come. Ichisendo chakwa duma. Akuta kuline, okufuma musia. Wekalinda, shanyuru abushiku. We kalinda nishani uruwa usiku. Kalinda atira. Hulu chelo uleisa, no usiku uleisa. Ngori waku ipusha, ipusha. Ngori waku ipusha, ipusha. Yaluruka elio no kubwela. Pratutashe ababonfi baku wa shikuru. Leisa wesu tuwa kutotela. Mubonfi uobe na pepe pepo. Na ifo mchitete kero na tushinintisho kutinao kutika. No kutumemi intapendo yaba malaika bobi yaba mshiro kuisa chitenka mipaka tikesu. Inendi muntu walube mbu uwasu mnisho kuimini na kuba mshiro bobe. Mbele lorusee no kunsangulula. kulanda kwa mukalamba Isaiah. Panuma wa mugropolo le miromo. Iryo amwe nyo bukatabo byatira okalanda kuline ne muntu walubembu pantu na ikala pabantu abakoere miromo. Ifyo fine ekusosa kwa bomfi bwe kunganda ya mulabasa. Tuli bantu ababembu pantu aikana mucharo cha ababembu. Turopolole nokule katumfu ishuwa tida nani wonde tumakabili nani wala tuilako na ifutu watila epo tuli tutume. Epo ndintuma sosa ukupitila mriine nokule katupusuke ifwe pamuna bako mfamuli Kristu. Amen.
Amen.
The imperfect Jesus ilelo ni part 11. Yesu ichirema. Mweba konka bwino bwino. Ayama series na tuishiwa tamle pumikishiwa na hapa anono na mwishiwa nga tuatufe imperfect Jesus na mwishiwa na kweba tulela na pafipingo ifi ya ifi lema ama Bibles aya lema na Bible ilema nyumba mumfwe na chukwata kwa kashita ndeve renga mashiwi eko lirivu kulimweli suma ifi Bible ya londola bueno istri elo ya landa mashiwi mkalamba aga asosa muri mapinda chapter 30 uyu mkalamba aga aba pabantu bamo muista sha kukale abashininkisho kweba ati umuntu tete aye kumulu imyulu ninchende fye shabalesa the gods inchende fye ishabalesa takwinga wa muntu inga ya kumulu ndemo nalesa eri akatupera kweshuko kesa londola popo bushimkiro mukese omfufu balondola bwino bwino aba abaneinsu echo mochabe echo beto kwebati aya ama books nga yobo elio proverbs na ecclesiastes lukalamilandu na mapinda ma books of wisdom aya iyi wisdom ifyo bai keri abaneinsu setup yako kale icho ayama vuku ya isapusa ninako kuma wisdom ya vena Egypt na vena Babylonians. Ababa tete kerio kwebati ii wisdom yisa ukupitila mku kwata akatina kuli Yehova. Akatina kakwa Yehova entende kilo ya amano is the beginning of wisdom. Eko yali amano na yambi ayale mbelwe na ababa na insu ngoyu mkalamba aga aba ishibio kwebati kumulu te tikuyo muntu napa nono it is the place of the gods ninchende ya tulesa nomba mumfwe uyu mkalamba mwali ba mashwi aya mu verse 6 chapter 30 verse 6 mumfwe fintu asoka abantu abakoita ma bible zifirema alandati add thou not unto his words we lunda ko kumashiwi yakwe. This is wisdom. Emmanuel, alepanda mano, abekala chalo. Uyesho kulunda ko kumashiwi yakwe. Kwishuri ya kwalesa. Takwa wokulunda ko, elio no kufumiapo. Elu alando mkalambacha. Lest he reprove thee, and thou be found a liar. Pari akulingulula eri wakusango kuti uli wabufi kanshi bonse fefwe balunda mashwi ayolesa shisosele mumulu kanso ilekala elo balalo lesha peshi wilionse elio muntu ale shimikila kubantu elio nga basango kweba tiliabufi elo baya pefunde namba 9 elo baya komesha ukweba ati ashina umunankwe ubunte bwabufi ukushinda lesechi ashisosele echo mwatila ekulanda kwa kwalesa ifunde namba 9 lyatobeka ili lyatobeka vaya nomba muli James chapter 2 verse 10 wa toba polimo abo wa mulandu kuli yonse enfwa ifwe bashima pepo trino kuisafu wako tulunda mashiwayo lesa ashisosele eyo twayalanda ku bantu aga alanda mashwi ale kotingo mkalamba Solomon mumapinda chapter 30 verse 6 add thou not unto his words lest he reprove thee and thou be found a liar wilunda kumashwe ya kwalesa elpari akufwaili kisha kweba ula ele wasangwa ukweba tuluwabufi ele mumfu ena fintu alomba alombati. Two things have I required of thee, if into fibiri efyo nalomba kulimwe, deny me them not before I die. Mwinkanya ififintu ilion shilafwa. Alandat shan. Number one, alandat. Remove far from me vanity and lies. Fumieni ukutari kuline ifyafye kabilifyabufi. Wepe pola wamawe. Ilandwe lionse liabufi. Mwele salifumieni panta nishi ya nishi deri kabila. Ubufibonse. Nefiafie fionse fifumieni kuline efintu arepe pomukalamba ilio inshlafwa mufumie remove all vanities ifiafie fionse ifirifengo mupu fifumieni paline kabili all lies umufibonse butaurushieni paline wepepowe tulingire kula pepepowe yama pepepowe kwa tika shimikira ngaisa kumulaba Samuel esa wandi ifi alela ndanga tafiaba mbaibo fila panga sensi fila umfuika muline nangunde kutika fila panga fila umfuika file shupo kuingila epepo mkalamba ale epepo kwebati fi umfuika paline napa no yo mwalibala umpepela po kwebati nembo shirefwa yo kusambilobu findefwa fyo kuishipe chishinka ngalandati remove far from me all vanities ifyafye mshu mwalishiwe kwebati ayama samavale tuseme no kwebati wala kwata moto kafyafye wala kwa tenga nda fiafie. Iyo ni mbone chupwe chisuma my sister. Fiafie fio. Ifi tuntulife tuingala pepela kuba no mwe wa mwia ya ya. Elio novu fibonse buta ulusheni parine. Epepo mkalambale epepa ilio talafu. Elu walanda sham. Give me neither poverty nor riches. Mwimpelo buchushi na angule fio. Manisha alelo mbela pesa. E kuba satisfied. Kuba fepakati. Tali nchushi. Kati tali umkanka. Abe ngilelo ilipe poteti tulipepe ili akwebati mwimpovu chushi na nguvu kankala ilelo tutuwasapo fati ndefu ayobu kankala I want the riches eva kashimikila tukwete nomba umuntu fengole kumanisha fio kufwala nokulia wanwa na menshi lumbanya lesa mlichinwe chalo pantu kulia bashikwete fia msangongoyo ekula ndako mbomfu wakwalisa mwindenga mbiomu chushi kabulina ngumbe uafium masana elwalanda chan feed me with food convenient for me ndisheni ichilio ichayani na ine ichilio imwe na ine nomba twafikapo ukutende kokulia ichilio ichayani na imwe na ine chewe chituntulu the perfect Jesus Yesu mutuntulu ewa abantu balingirio kulia ngomukate wa mweo echo balando kwebati wilunda po empali bakufuairikisha ele bakusangati you are a liar. Ayama Bibles valelu ndapo no kufumia po it is not food convenient for you techa kulia ichaya nina imunapa no yo it is poisonous. Mulio busungu nga twalia nokufwa kuti twafwa nombalesa muluselu wakwe alanda tiebeni abantu ichishinke chapaista echo mlemona nangu venga flashani bashima pepo ne fronga inwe fingi teti bati tetako ukweba abantu ichishinke chituntulu Bible tuntulu yobalingiro kuikala nayo umkalamba aga atkoselesha ukumono kwebati mwelesa wandi fumieni alelo mbe fintu fibidi. Number one, talefuwayo kumu seseme nefiafie, elio kabilicha shirefuwaya, alefuwayo kumu fumishi apobu fibonse eishibobu fi, elu alombo kwebati kabilin shirefuwaya mumpe ubuchushi sana na ngule fiuma, mumbi kefepakati hapa kwebati ndedi ya kabilin shirechuli la akantu. Nechebwe chitunturu, ichwe chileisa, the good food, ichidwe chisuma, convenient, for you, if you are me, Anina, H number, the imperfect Jesus, part 11 mumfwe katwende mashu ya kwalesa tukotine from the original Bible elio nama Bible zifirema ifyo vaisha ukutweba katwende tumone mliba Roma chapter 9 verse 28 Romans chapter 9 verse 28 Paul alesho kotreshe chironga nino kuva Romans mumfwe kuri muna inefwebe kede muni inwenkuro mukalamba Paulo aleti chapter 9 verse 28 Romans for he will finish the work and cut it short in righteousness, because a short work will the Lord make upon the earth. Batwebo kuti, pantu ali no kupuisho mulimo, no kuipifyo kuputulamu kuipifisha mubulungami, and cut it short in righteousness, ali no kuputula ukuipifya mubulungami. Pantu shikuru walino kuipifia umulimo wakwe pachalo. Po aleisho kutwela. Mumfwe muli NIV yena aitisha New International Version. Mubelenge na ba Good News, ba Dead Bible, Joel Lames Bible. Mubelenge ba Philip Bible, The Great Journey is to Read, New American Standard Versions. Mumfwe vena balanda chan. For the Lord will carry out his sentence on earth with speed and finality. Pantulesa akasendo mulimo wakwe mukampampa elio noku noku upuisha. Efyo Bible eshile okulandira efyo napa nono iyo mumfwe. Okay, ayama shubalanda concept balelanda ya kulanda pokwe batresa akapuisha umulimo wakwe bwangu bwangu pachalo. Neine context emo ili muli King James Version for he will finish the work. Elio nga twatolo kama shuyambi, because a short work will the Lord make upon the earth. Pantu shikulu akabombo mulimo uwa mukampampa uwipi pachalo. Nomba pali ama shuba fumishemo nyaya. Balanda, and cut it short in righteousness. Akaputulo mulimo wakwe mpum ukuputula no kuwipifia mubulungami. Nga balanda tishikuru waka putula fiyo mulimo wako mubulungami. Na muishibo mulimo untualebo mba. Ukufuma mwaka uwa 1844. Idio Yesu afumine mumu putule wa mushilo. Mwite mpele liya mumuru. Aingila mumu putule wa mushilo wa mushilo. Umulimo walebo mba waku konsoluela ime mbushenu neme mbushandi. Ukulolesha muli chileshi na vwino vwino mubupingu shuvule itika mkati ya kamuru. Nombo yumulima untu vale chita Yesu yene fiava nifi. Lesa tatanga lefuwa ya kande charo pantu uluwe mburu afla. Yesu ale imine inshita ne inshita pantu tu pita yali tweba mchapter 3 verse 9. Ale tish kuruta lafia mkufikusha chintuala ale luo akokola imwe kuli imona ine ala kokola ko. Pantu tafuayo muntu onso kufuale ilo pakuti vonse tulole kukulapila. Nomba uyuini omulimo waku tupapatila. Mukatia kamulu, musonda efwa, katongo efwa, mubanga efwa, mutale efwa, mugala mwenya efwa. E uiwa tuwewa kuti, elio tabala fwila mulube mbu Yesu ale papata. Nombe chalonga chatwa ila mulube mbu, he will cut his work short in righteousness. Haka putulo yumulimo wakwe mpum. Mubulungami, ngabalanda ati mubulungami, ni shibade pilatu mulimo wakwelela, ukapwela mubulungami. Abalungami bakwe, ngabamo nekapachalo, Yesu alareko mulimo, uwakwelela. He will cut his work short in righteousness. Nishibaleti, tabaka fienge muntu, fika pwila fionse mubulungami, uwa kufwani nishi, aisarile fiongwine, neo waku pusuka na aisarila, ni mubulungami temu kufiengo muntu iyo. Bamunina ne, indu menengkashi, uyumulimo, wala putulua, echu wabengi, bale imbolu imbo, yali kwa malawi ya kwa ya kuisa kwa kwe, filikwifi ntuwasa seme, kweba tindino kuisa, ifikono fiesu, vali fwa vali shikuwa mumushiri. Inkulo nenkulo ilesa. abantu bapita kwaisa bambi tapalileta takachite kantu mulingiri okwishiba ti kwashala panono iliyo yumulimo na Yesu bakamupatikishafye mumuputule wamushiro mwali kwashala panono bala ya futumwina mwechi ushipaka Yesu afumemo halaima and when he stands ingaima uwafi kwabe nefiko musali no busali bwakwe Mulunga mi atwali okubo mulunga mi no wa mushilo atwali okubo wa mushilo this work must be cut short in righteousness uka puturwa fyo yumulimo lesa tafwa abantu kufwila mulubembo nomba chikapatikisha fyo kuputula omulimo wakwelela abantu to cut it short Filafine Yesu ali ngirie panu maabatishiwa ukwikala noku bomba for 7 years ukulingana masesemo nomba aishile bomba for 3.5 years aputwilwe fempum na mukatake tempele muntu alimu wa mushilo umulimo wakupususha abantu wala aputulwa fempum tapai no keshiba taba kabilishi okwebati mukwai peka nyeni uno mwaka wakuleka omulimo elishu balela ndokwebati and cut it short in righteousness chika puturwafye abantu bafuwa kuleka okwikala pano pachialo bafuwa yenshi kushafulila ko pantu ifya muchalo file tumfuisha bwino nomba batwe bati omulimo wala puturwa in righteousness kanshi ilishiwi Bafu nyamweli ya kwebati, aka putulo mulimo wa kwempum. Mubulungami, pa kwebati, imwena ine, tule ikala, tule mna kwa tichi, alotikala tuwala mifinofine, tuile keleshe, pa antra tuishi watu yumulimo uka putuluwa. Kwa shala pa nono, ele wala putulo yumulimo mwivepu, wana ifpingo fiasvanda, the Lord will cut his work short in righteousness. Ala putulo mulimo wa kwe. Mubulungami wala putulwa pose kwa mantu pose kwa manta twishi venili lali wala putulwa yomulimo echo satana afumisha pwelishwi tunfwe Romans chapter 10 verse 15 wa Roma chapter 10 elio apa kupenda pa verse 15 tunfwe apa kwamfwa kwa lesa Bible IT and how shall they preach except they be sent kabili Kuti bashimikira shani ngatabatuminwe as it is written how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things ngefyo chalembwa ife ayemba pamuru walupili amakasa yabashimikira ambulance iya mtende kabiri abaleta ambulance ma iya finto Ekulanda kweshi wili akwalesa. Mufwe, the imperfect Jesus, ama Bibles, aya lema aiti. And how can they preach unless they are sent? Kalutu vashimi kilashia ningatavatu minu, as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Pantungefe chale mbwa, yali yemba makasa, yada leta, imbila nsuma, good news. Namba, ili pushyo. Mashi winshi eyo bafumyamo mfweni bafumyamo mushi ya kwebati chale mbwa chiti amakasa ya yemba mfweni mba mashi bafumyamo nyayo ayabati achita preach the gospel of peace imbila nsuma iya mutende te good news fie imbila nsuma iya mutende bafumyapo the gospel of peace imbilansu mea mtende elo bafumyapo na mashu yambi no kuleta imbilansu ma iafintu ifisuma the good tidings of good things ifintu ifisuma good things na mwishocho bafumisha mwa ya mashuwi mumpeto shibiri the gospel of peace one ngabalandati imbilansu ma iya mtende chile pribula Imwe na ine, ngatuwa umfa kumbila nsume ya mtende umfwe. Imbila nsume ya mtende ni. Ifunde liya kwa lesa, liya tila, wila iba. Elio ngata wibile, chinshi waleta pa mvili olu. Mutende. Wata kreati umtende mchalo. Embila ya mtende. Wila chitabu chende, chinshi wapanga. Mutende mchalo. Mwila ipaya, finishu ya chitikefyo. Mutende mchalo. Chindika wisona noko chinshi mleleta. Mutende wila iba. Mutende wila shino mnobe bunte kwa ufi mutende wila kumbwe ngandamu wiyo kuleto mutende mchalo wila abana milungu imi pachi inso chandi e mutende nalesa wila chitefi abaswa kufipepe firubi e kupango mutende nalesa wila lumblesh nalia kwa ovalesa obi apafye e kuchitechi vote no mutende nalesa kubumbile ule ibu kishobu shikubwe sabata kabili ule ibu sunga na bumushilo e kuchito mtende ne chivote kulile soa kubumbile kabala ndo kwe bati aba shimikila the gospel of the gospel of peace imbilansu mea mtende vale landa pabantu aba sumbula mumifundre yabo ifunde ili ingalenge charo chaba mumutende mwamona panyuzi mumfwe baka pokola mumfwe ni kwako panyozi vale tulanga mkwai shikulu bantu mwefi vale velenga eo vaikete kukabwe mkwai panu maya kwebati bali musanga na imbwa iya leishitisha elio alelando kwebati muna ni wa ambushi na bantu vale ishtembwa no kumuikata va muikata inenga neka pukola nangu wombela kuri riri aishi ili ya kuikata abantu bale chitecho ya musangongo ine te timu ikati oyo first kufuwa edikisho kwewa tupepa ilo nga nasango kwewa tapepa kuli papa ulio landati fionze fia alisanguluka mwishneri ya kwa Yesu Kristu po Yesu fia fwini le fionze fia alisanguluka kuya ikata papo wala andati fionze fia alisanguluka mwikata ule ishtishemu wapantu wa mfule fe landwe kulishima pepo kaili shima pepo wale tifionze fia alisanguluka lekeni ishitishemwa mwirabe kata imwanga mrefu okuwa miechalo kwisa ikata ifo fweba shima pepo fweba bepa abantu nenga landa tifonzi tia lisanguluka lekeni fene yunso kabaredi no mundu wale ishitishempemfu mwingira namo mwe mwabu teko kwa batiwe chishule ishitishempemfu nenga inewe mwasanga ndesha kumi wati kari shipapa mkwa ite ni milange wa papa vanjebe ya tifonzi tia lisanguluka mli Yesu Kristo ichalo chino pakukwata umutende the gospel of peace kubala bashima pepo bambo kushimikile mbila nsuma ife yaba muchipingo elo abantu balaba mu mutende shiba pepo landa tifunde lyalipwa elyo muntu ayayiba bamuikata bamupuma nga turasanga omushila nga tuyamukupuma bashima pepo okubekata nokubapuma pantu ebaletera emiso kamuchalo abaleti ifunde lyalipwa kashi ifunde nga lyalipwa muntu kuti aya ibata kuli bwafi ifunde nga lyalipwa kuti achito obuchende takuli bwafi elio muka mupele po nefumwa bakashi ba kwa yule shima pwati defunde lyalipwa tapali kwa kakutwala kali ifunde lyalipwa lyetira wilasi tabuchende muka emupela mukashi wako ifumo akeshi bat kanshi ifunde lyali chindama ule isa mukutolaika kuno kumuna ba haleluya fire ama funde lyalipwa iwe ule tina lesa kumupelo mchinshi. Efyo mchalo mshibere liyo mtende chinshi. The gospel of peace. Imbilansu mea mtende tamuli. Icha lengele Jerusalem. Ngabala ndati Jeru mfwen. Jeru Salem. Jeru chile pilo kweba ati city Salem. Chile pilo kweba ati peace. Ngabala ndati Jeru Salem. Nishibale iti the city of peace. Umusumba uwa mtende. Ngabalanda chinshi Jerusalemu ya kwa tiri mtende. Ansa ni, nicho Jerusalemu yali mchalo chavulayo icho resa avala ile. Elio mu Jerusalemu, icho nomba muavelo mtende, nicho mwali tempele. Na mwi tempele, icho etempele ya chindamine, ukupelo mtende wabe kalachalo. Mwete mpele mwari yomu putule uva chinda mikishi ya uva leitati uwa mushilo wa mushilo. Necha lengele umputule wa mushilo wa mushilo uvyo wa chinda ma. Nicho eko babi kile mboko shi alaka. Necha lengele alaka avyo wa chinda ma. Nicho muri alaka mwari ya mabwe ya vili eyo bafishilemo. Necha lengele ya mabwe ya vili ya vya ya chinda ma. Nicho pali ya mabwe ya vili epo vale mbeli ya mafunde kumi 10 commandments. Necha lengele ama funde 10 ya vya ya chindama. Nicho pali ya mafunde epa li funde number 4. Necha lengele funde number 4 liberi ya chindame liye sabata. elia lelo ndorola lesha kabumba wa muru nesonde na bemba ukweba ti aikala pakati kesu ale tutungulu la kuifunde liakwe na lesha kabumba wa muru nesonde na bemba ale monekela mulubuto uru alete nte mukapamuru wamboko shiro baleta ti shekaina glory elubuto echa lengre Jerusalem musumba uwa mutende wali governed nefunde ili ya kwalesha. Ile ele mle mwona. Mufumi epo fino fine fi tushimi kilefunga wa shima pipukuna ati. Ifunde fino fine tuwalanda. Pielelelelele. Ifunde diapua. Chita chonse cholefua ya kuti muamu na chinuwe chalo. Titu wakoma na muma second ichalo. If aba makaewe ngashala muli chinuwe chalo. Impemperio tupenge te titushare mo. Chabanga pano apano nangu wali upanga ta ukwete amaka kwa ise paka kusa kupoka fyo mukashi obe no kulungana na nko mumenso yobe ta ukwete insta ya kulanda ko pano efe chali chalo lawlessness ichalo nga chaikalo kwa bulubembu gospel of peace nga yafumapo nga kuli abantu balingire okuposwa mu fungo ni ba papa elio na ba prophet abalebe pa abantu ifunde lyali pwe balenga abantu kulwana HIV and AIDS ebalenga chalo kwikala mumunso kona bakapokola mutushe na bashirika mukula pitana no kulonde chalo pantu ale tifunde lyali pwa abantu bali ba pompwe kula ibakapokola tatusha na panono amuba bakapokola no take of ye umwa sakama na buinwe funde bali len pomwika te bashima pepo bonse abe pa abantu mubabike mu vifungo emo bale pemena beyambo kula be pa abantu na panono nomba tre totela pantu chubu teko tavwa kwata pwa mako kuchita ubusalo bwe puskilo bwa kuri wawe mwinyo kuri mwene landweli tunturu. Chebo nshuri ngirio kumfuako the gospel of peace. Hava le tembila nsume ya mtendi and the tidings of good things. Nendila nsuma ya fintu ifisuma. Ne fintu ifisuma ifyo mleka vilele lo mwewa muyaya ya mli Yesu Kristu. E fintu ifisuma fintu ture kabila. Tature kabila ifyo mefya mli nwe sonde. Tature kabilo lulumbi. No mchi nshuwa mli nwe sonde. Icho imo na ine tulingirio kulavu ombela po kupusuka echo bafumisha amashiu yakwe bati amakasa ya yemba ni ali atwala the to preach the gospel of peace and bring tidings glad tidings of good things amakasa atwala ambulance me ya mtende no kuleta ili ashile suma ili afintu ifisuma bafumia mo ayamashiwi Romans chapter 11 verse 6 mumfwe abagomfwa kwa shukuru Roma chapter 11 verse 6 aitishan. And if by grace, then is it no more of works, otherwise grace is no more grace. Kabiringa chakuti, if by grace, then is it no more of works. Kabiringa chakuti, nipachiku kufie, kabita kule kabiruwe milimwe isuma, otherwise grace is no more grace. Ni ishi chikuku tachili chiku kunapa no yo. But if it be of works, the longer chava chamilimo, then it is no more grace. Ni ishi tachili chikuku. Otherwise work is no more work. Ni ishi no mulimo tauli mulimo. Mumfu nomba. NIV. And if by grace, then it is no longer by works. Kabili, ngani kuchiku kufye, elote kumilimo napa anono, if it were, grace would no longer be grace. Ngefyo chari, ichikuku te chituale kube chikuku. Umfwe ni context Bible ilela ndramo. Tabale landa vipa chikuku napa anono iyo. Bafumia muamashi wabalando kati. But if it be of works, le longa chava kumilimo, then it is no more grace. Kabili tachiri chikuku napa anono, otherwise work is no more work. Icho imirimoni ishita ikwete amaka apecho bale shokula ndapoti yakwe bati umuntu kupusuka kwakwe a pusukila kuchiku kukuluse nombo luse lufule lwakwate inshi imirimo ne milimo luse ifule yakwata ni abantu ya muri Ecclesiastes chapter 12 verse 13 uku supula kwa mlandu onse fyonse na fyumfuika vela lesa katina vaka mafunde yakwe uwe mulimo wa muntu onse ya chibe mbala ndati echa buntunse nomba mutsungu banda it is the whole duty vanity of man. Mulimo fe onse fyo omuntu engabomba kuba kefunde lya kwalesa. Kanshi epo imwana netu aliposuka kuchikuku elo Yesu alanda tisha John chapter 14 8 verse 15. Alanda mwapuska kuchikuku andati. Ilinomba mwapuska kuchikuku nga mwante mwa bakeni amafunde yandi. Kanshi uwate mwaleso wa mpususha kuchikuku akabombo mulimo onso baka mweva no yumulimo kuba kefunde lya kwalesa. Grace and commandments, they are inseparable. Ichi kuku kusena minua elo na mafunde ya kwalesa teti mufpatre na panono uwa sena minua kachita chonse icho uwa mupala kabili uwa mpususha kuchikuku amweba. Echo bale ishiyo kutrondolwera. Mumfwe chapter 13 verse 9. Romans chapter 13 verse 9 aiti. For this thou shalt not commit adultery. Mweba tila mafunde alipa mumfwe ku New Testament. Chapter 13 verse 9. For this thou shalt not commit adultery. Parichi weba wila chitabuchende. Thou shalt not kill. Wila ipaya. Thou shalt not steal. Kabli wilaiba, elo ya tila, thou shalt not bear false witness. Wilashini na ubunte wabufi. Thou shalt not covet. Wila kumbwa. And if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. Kabli inga kwabe funde limbi, yonse fye lya pwila mulidi, ilireti ulete mwa umwina mpalama noove ngawe mwine. Yes, kanshi uwa temo mwina mpalama no wakwe ngo mwine, teti achi teobu chendi no mkashi wakwe no mlime wakwe. Kabli uwa temo mwina mpalama no ngo mwine, teti amuipaye, teti amuibile, kabli teti amushi niniobu ntebu wabufi, teti akumbwe fiari na fio. Ema funde pa muntu no muntu ayabale tulondola ku New Testament. Nomba yonga watila mafunde alipo ni finishu lela ndapo. We wapwa ni we. Kwe na yuwe walishuka no kushuka. Muli nwe nkulo le salino oruse. Pantu bonzi pia ba telefunde ya kwalesa li alipua. Nimo ba kola ba dasa na ba abilam. Ngani panyishita ya kwalesa Israel. Elu alefu mamu Egypt. Imu omushi li ulingilefe wale puka. No kumimina pantu mulivamu salu na kuishu ili ya kwalesa. Ichalo chalikuata constitution chile tungulula abantu mafunde. Eno lesewe ngala tungulula abantu mubwina mpofu. Takwe tepo nefunde li yako pela kubantu. Imo mwefibanda nga pavo wapata ifunde li yakwalesa ni satana. Pantu ewa tevele funde mulu vamu posa isa panopachalo. Ile latale foku mwoneka teo lelanda. Nomba lelanda muka nwakawa ashima pepo. Hallelujah. Kumfuafi na uko makweshi umwaishi bati satana na ako tapachalo. Alipaka ala sana na mashu na akoma. Ulebo mbe na muli ya babari. Fire, fire. Vishi uli yakwalesa tane. Tine nilesa imwe, mupeni yu mchinshi, mwe nguru mwe fmanda imwe, mwabe paba ntupachalo. Mese wateke uko wabula mafunde, iwe munga nde mwabe walikuwa tefunde, ama kashuwe waliwa pele funde, ama na waliwa pele funde, ele wiso webe desati, ama funde takuwa bayari puwa, mwashuka. Pandu kenubuli duwa kulibu mbili na pano, nomba le somu inewe funde, kwa shara pano, nwala mibomba po mano mano. Mwala mwone fiyala tika mumulu mbewe sonde ilu avantu wafika paku ikata pefunde liya kwa lesa. Mlecho nkola lesa peri nso. Kuno po alesho kututa remind pefunde liya kwa lesa. Nomba mumfwe mma buku ya mbiaya shiana bafumiamu elifunde. Na bala nda wino wino NIVIT. The commandments do not commit adultery. Ama funde wila chitabu chende. Do not murder wila ipaya. Do not steal wila iva. Do not covet wila kumbwa. And whatever other commandments there may be are summed up in this one rule. Na mafunde yonse fintu yengaba, yalo ndololua yonse, muli lifunde, love your neighbor as yourself. Nitemua umwina mpalama nongawe mwine, ishi wibafumiamu, ishi winshi, umfweni funde bafumiamu, bafumiamu ishi udia kwebati, thou shalt not bear false witness. Wilashini na ubunte buwabufi. Icho bafumisha apwe lishulia kwa watu lachi nobunte bofu mliba NIV na yama interpretations ya mbila mchishwa nicho ine Bible ine iyo valele andamo na abashi inaleso bunte bofu pantu bofu miyamu wa maishu ulesa aso saa ilo vale ibiklamu efyo lesa aso sele kushini inaleso bunte bofu icho lesa aso saa mufu ingati na lisa vata Bishop wa Roma na Papa Alandat ni sande kushini na leso vunte buavu fi lesa leti lisa bata Muhammad atini pa Friday kushina leso vunte buavu fi lesa tile nkumba ya likoela shima pepuaisa kumulabasa ati fionse fia lisanguluka uleshina leso vunte buavu fi Lesati lobu alwa bubi na fuaka ubi. Webwa uti pepe ni noku nwapa kutimule kwa hata na maka. Kushina leso bunte buwabu fi. Huku sosecho lesa shaso samchevo chakwe. Kubantu mwashina leso bunte buwabu fi. Echo te tibate mwelishi ukwe batidibe mukatiaka chipingo. Pantu eme pepele tule pepele lo ya kushina leso bunte buwabu fi. Echi ya shaso sa. Echo tule chitele. Lelo mkati yaka filongani no ifyo asha tupela efe tuibudile ifyo atule shia efe tuiketeko ifyo atusuminisha finante tulefuayo kweba tuingendamo we kushini na lesa ubunte buwabu fi thou shalt not bear false witness mumfwe imoku mipushi ati chinshi musungira sande ati bambuya na efe banjebele kusendo ubunde buwabu fi ukumfwa kuwabu fi tawibele ngelewe mwine na uwa mkufundaba na bobe uleishi ni ubunde buwabu fi to bear false witness to bear is to carry ukusendo mfi wana mkufundaba na bear false witness inte yabu fi ninte shia kwa Yehova na mwini kupelu noku mwomba nembelo, papeli 200, shari belengo kweba ati Konstantino, ewa chindishie sabata, isabata hili yawa mkati yaka chpingo, sande tamuwa wa Konstantino, wale pipaka suberu wasa ati, te transfer ya mipepele kuitu wala pasande, bali belenge nite shia kwa Yehova, no mbelelo, shaba ninte shabu, fishi shinga sunge sabata hili mkati yaka chpingo, wake up imwe shukeni, pantwipu skilo liyapa la moku, chitali ndutuwa tendeke okutete kela, ichalo, uko tulea chala ima no kushina wa Kristo wa chishinka icho bafumishe mweli rembelo bunte buwabu fi baka bapele mila ndifye ya abu fi pafi umafye nubaka mishini nobu fi pami pepele ye nubaka mishini nobu fi pami ikalile ye nubaka mishini nobu fi baka mipoke fipe fienu te fienu they have the rights ya kuta confiscate ne fipe fionze fia bantu echo na Bible lelo na bata confiscate na wapo kolona mkati yaka mnwe ya bantu kubapela the imperfect Jesus elo mlemo na mle ya na mtina naka Bible kwa bafu chinja mwama lembo mle shina leso vunte wabu fi nukulati in Bible that is not a Bible chonse chipingo cho bafu miyamu wa mashiwi it is imperfect Jesus mu Israel tamuari moku pela pwela mweli kwete akalema ili akwata ama sports tubalala tamuari kupele lambo without blemish Yesu ngali lambweli avula mwaka kalema ne chebo chilingre chabe chabula mwa kalema ilu avantu wala pusuka mwishina ili akwa Yesu Kristu. Amen.